Nime kutoka kwa block, yani to get rich. To mock and shot, nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Bade mkumbuki ya when I'm gone, muendele kuplay our songs. Legend na M-Ride do what's wrong. Tulika mna dream ya kutoka kwa block.